Ka tū te whatarangi kiripaka Māori e haere ana ki te whare o te whakakotahitanga o te ao ki New York. Ki waho i Te Puia i Rotorua mo te wā poto nei. E toru mita te teitei o te whatarangi e whā tana tōna taumaha. Ā, ko tōna tohu he whakātū i te tautoko a Aotearoa i te whakaputanga a te whakakotahitanga mō ngā mōtika o ngā iwi taketake o te ao. Ko te ingoa o te kaupapa i hanga ia i tēnei whatarangi ko Mauri Tū, nā te kāhui rangatira a iwi te kaupapa i Kōkiri, a hei tā tōra tau māngai a Willie Te Aho, ko te tūmanako kia tai atu te whatarangi ki te whare o te whakakotahitanga o te ao, hei te tau e tū mai nei.
E toru anahe ngā taonga ko whakaaia e te rūnanga o te ao, kia haere ki te aporo nui i te tau kei te haramai. Nā reira, he mea nui tēnei, i roto i te ao katoa, e toru ngā taonga, ko tērā kei te tū kei muri i au, tetahi kua whakaaia e te rūnanga o te ao.
Nō reira, e taki ari ana te whatarangi i te haumarutanga. Koe rā tana kaupapa, nā, ka tū ki Te Puia, ki Aotearoa, ngā aro takenga whakamutunga.